Dumela ma Afrika Borwa. Bitso la ka ke Obrepo. Batho kaofela naheng ya rona ba tseba ka virus e bitswang coronavirus e re aparetseng ho tlweng selemong se fetileng ho fihlella jwale. Bongata ba rona ba tseba batho ba lahlehetsweng ke mesebetsi ya bona, ba bang re tseba batho ba lahlehetsweng ke maphelo a bona. Jwale batsebi ba tlhokomelo ya bophelo ba re ho na le fourth wave e leng tseleng e tla qalang kgweding e latelang ya October. Kaofela re amehile ke coronavirus. E batla motho ka mong a etse bonnete ba re lwantshana le ntho ena ka ho hlapa matsoho a rona, ka ho sanitizer mehleng, ka ho apara maske ha o le tulong tse public, ka ho etsa bonnete ba hore ho na le social distancing mahareng ha rona le batho ba bang. Kaofela ha re sebetseng ka thata ho lwantshana le virus ena. Re tsebe ho boloka maphelo a rona le ho boloka ikonomi ya rona. Ke a leboha.